okay. Bahageze. Bahageze.
Okay, tujye kuri no bara, tujye kuri no bara, vavo.
Warm up.